nongeye kubaha ikaze ubutegetsi bw'Urusiya bumenyesha yuko hakiri impungenge inyuma y'ukuburizamwo igitero cha drone ku mugwa mukuru Moscow bumenyesha yuko hari n'izindi drone nyinshi zaburijwemo mu idoro rigira kabiri y'ibitero bimaze kabiri nyene bitumbirizwa mu kibanza c'ubudandazi ubwato butangira butagirana ko umusoza nabwo nyene bivugwa yuko bwasambuwe igihe bwariko bugerageza gutera ubwato bw'Urusiya mu kiyaga cirabura mu gace kegamiye akarere ka Crimea kigaruriwe n'Uburusiya. Uburusiya rero burega igihugu ca Ukraine ariko ico gihugu coco kikabihakana. Ni inkuru ya James Waterhouse mushikirizwa na Jean-Claude Mwambutsa.
Hari gihe abatuye mu mujyi wa Moscow bumvaga intambara y'Uburusiya muri Ukraine isa naho iri kure yabo cyane. Ariko ibintu byarahindutse muri iyi minsi ibiri ishize. Ubwiza bwatumwe mu duce tw'ubukungu burasa n'ubwahindanye. Amadirisha y'amazu yamenaguwe n'ibisasu bikekwa ko byarashwe na twa tudege tutagira abaderevu twa drone. Abategetsi b'Uburusiya bavuga ko izo nyubako zarashweho bigenderewe. Ukraine yakunze gutungwa gatoki mu byo Uburusiya bwita ibitero by'iterabwoba. Ntibyoroshye kuvuga uri inyuma y'ibi bitero by'imbere mu Burusiya cyangwa se mu duce twa Ukraine tugenzurwa n'Uburusiya. Ni gakeya Ukraine yemera uruhare rwayo. Ariko ikidashidikanywaho ni igitutu igerageza gushyira ku baturage b'Uburusiya ndetse n'ubutegetsi bwabwo. Ku mijyi ya Ukraine yegereye imipaka y'Uburusiya ndetse n'abera imirwano, ibitero bidasiba byo mu kirere bisa n'ibimaze kumenyerwa.
Aho nyene mu Burusiya ibinyamakuru vyo muri ico gihugu bimenyesha yuko ibitero vyiyongereye cane cane ku bigo vyo kwindiza abasirikare. Urubuga rwa Telegram Baza rumenyesha yuko rwashoboye kumenya ibigo bigera kuri 9 vyo mu gihugu bimaze gutegwa n'abaturira mu masaha 48 gusa. Amasanamu ya video yashizwe ku mbuga hwaniro yerekana igisasu gikozwe mu icupa bashiramo petrole n'umucanga gitegwa ku kigo cha St. Petersburg. Uburusiya mu ndwi iheze bwaradugije imyaka ifatigwa ko kugira ngo umuntu akoreshwe mu gisirikare ku itegeko ndetse n'amande ugize ngo arashatse kubihakana ashobora gucibwa. Ufaransa bumenyesha yuko bugiye gukura abanyagihugu babwo muri Niger inyuma y'itembagazwa ry'ubutegetsi ryabaye mu ndwi iheze aho muri Niger. Ivyo bikaba bibaye mu gihe ibihugu vya Burkina Faso na Mali bigabisha yuko uzotera abasirikare batembagaje ubutegetsi aho muri Niger. Ivyo bihugu bizoca bifata yuko ari byo ubwavyo bwate vyatewe. Ibi bikurikiye kandi umuryango w'ubutunzi w'ibihugu byo muri Afrika y'uburengero CEDEAO canke ECOWAS nawe nyene wagabishije yuko ushobora gukoresha inguvu mu gusubizaho ubutegetsi bwa Niger bwakombowe bwa President Mohamed Bazoum. Abategetsi ba gisirikare muri Burkina Faso mwumvise yuko nabo bavuga yuko bazofata ushaka gutera abo basirikare nk'uko aribo babatewe. Inkuru ya Chris Elcor mushikizwa na Ivete Kabatesi.
Nka kimwe mu bihugu byahoze ari by'abakoloni, umutekano w'abaturage bacyo ni ingenzi. Ubufaransa bwari bufite ingabo 1500 muri ako karere mu rwego rwo gufasha guhangana n'abarwanyi ba Kiisilamu. Ejo kuwa mbere ministre w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa Catherine Corona yavuze ko imyigaragambyo yabereye imbere ya ambasade n'ibirego by'uko abashinzwe umutekano b'Abafaransa baba bararashe kubigaragambya ibintu Ubufaransa buhakana ngo byose bigaragaza ko hari ikibazo gikomeye. Ihirikwa ry'ubutegetsi muri Niger ryateje impungenge ku mutekano w'akarere ka Sahel. Abahirutse ubutegetsi muri Burkina Faso na Mali bavuze ko kugerageza gusubizaho Perezida Mohamed Bazoum ku mbaraga bizafatwa nko gutangaza intambara. Kugeza ubu Perezida wirukanywe ku butegetsi ari mu maboko y'abamuhiritse.
Tukiringa ho nyene muri Niger, ikigo cy'Ufaransa gicuruza ubutare bwa uranium muri ico gihugu kimenyesha yuko gicuruza na kugicukura gicukura ubutare bwa uranium muri Niger kimenyesha yuko ibikorwa vyaco bitazogigwa ko ingaruka no kubona abakozi b'Abafaransa bagiye gukugwa ngaho muri Niger. Ibice hafi 15% vy'ubutare bwa or bikoreshwa mu Faransa bikaba bituruka ngaho muri Niger. Abategetsi ba gisirikare bakuye Perezida Mohamed Bazoum asanzwe acuditse n'Ubufaransa bavuga yuko ubutare bwose bwa uranium buda mu Faransa no mu bindi bihugu by'umugabane wa Buraya vyahagaritswe. Umuvugizi umwe bwa Buraya yavuze yuko uko gutembagaza ubutegetsi muri Niger kutazogira ingaruka ku mwimbu wabo w'ingufu za nuclear zikoreshwa ku mugabane wa Buraya. Hafi ica kane ca uranium ikoreshwa mu umwe bwa Buraya ikava isanzwe ituruka muri Niger. Imumva ni BBC Gahuzamiryango, tugeze ku isaha imwe ibura iminota 14 na 24 mu karere k'ibiyaga binini. Imiryango ibajane mu Burundi ahabandanije havugwa iduga ry'ibiciro by'ibidandazwa byinshi byankenerwa gushika ku bice biri hagati ya 30 na 40%. Inyuma yo kuduza kwisukari, isima, ibitoro hamwe n'ibiciro byo kwiyunguruza, ishirahamwe Brarudi ridandaza ibinyobwa naryo ryatangaje yuko hari iduga ry'ibiciro byavyo gushika ku bice 30%. Iryo duga ribandanije gutera umwidogo mu baguzi. Tukaba twegereye ishirahamwe ry'abaguzi mu Burundi Abuko, aho navuganye n'umukuru waryo Pierre Nduwayo atangura kumbwira ko abaguzi batagishijwe inama kandi n'ibiciro abo badandaza bagenye ngo biterekana aho bishingiye. Pierre Nduwayo:
Igituma tubaye uko ari kwikika mu kiza kuko baravuga yuko ari ivyo bakoresha ngo vyaba vyaraduze muga ntiberekana ku rugero vyaduze ko kuko kuduza twebwe ntitunavyanka banashaka mugabo ni hamwe kuko ibintu vy'urudandazwa bose n'imagiriranire kuko abadandaza bariko baradandaza umuguzi ntabagurire urudandazwa rwa ntirushaka kuheza ngo rutere imbere naco gituma habwirizwa kuba kuja n'inama n'ingingo kugira umwe wese abone yuko adatinyijwe. Ubu rero abadandaza kubera bayishingiye ingingo bo nyene kuko umudandaza we yakenera kugira inyungu y'umurengera yashinze ingingo atawe yagishije inama, turavuga yuko ari ibintu byo kwikika mu kiza. Nashani cyane twariko turavuga iyi Brarudi na Buseko mu mwaka weze bari bagombye kudoza uko nyene hanyuma leta irabahagarika.
Ibi muvuga ko babikoze bonyene kubera ko ataco murumva kuri leta canke bo barabivuganye na leta kugira ngo nabo babone uko batanga amataxi?
Ndibo barabivuganye na leta kuko uri kuraraba umukono n'uwayo mashirahamwe na cyane cyane twababwiye yuko n'umwaka weze bari bagombye kubyishingira leta irabahagarika. Tuvuga tuti rero n'ubu nibo nyene bavyikoreye kuko ibiyo Brarudi ibasusumo keshi yo ibiciro bihindutse twahora tubona yuko leta yerekana ingene ibintu biriko birahinduka. Ikavuga ati icupa ry'ikiyeri canke ry'ifanta mu ruganda risohoka kuraya amatagisi ameze uku, tugaca tubona n'igiciro rero ca nyuma mugabo uno munsi berekana gusa igiciro ca nyuma mugabo ntiberekana ingene ivyo bintu byaharuwe. Tuvuga tuti nibo bishingiye ivyo biciro nijo gituma dusaba leta yuko ivyo byo bihagarika.
Nk'ivyo muvuga muti biratahuritse nibihe muri ibi byose twumva?
Murabona mu minsi iheze baravuze yuko nk'ifaranga ko ryahora rivunjwa banki nkuru y'igihugu yaravuze yuko byahindutse nk'ivyo uturazi yuko bishobora kugira uruhara mu biciro bariko barakoresha n'ibindi boheza bagasigura bo nyene hanyuma tukavyumvikana tukumva yuko ivyo bifise ishingiro aho nta ngorane ntiboheza ngo badandaze bahomba
ko iyi nteguro y'amafaranga yamaze kwemezwa mu nama nshingamateka. Bikaba vyagaragaye amatwa dusumira yuko badugije ibice 65% bagereranije n'ayakoreshejwe mu mwaka uheze. Ni mwibaza yuko leta yo yamaze kubiharura ikabizaho izo yakura ya mafaranga
y'amategeko yafashwe abayo y'amafaranga canke y'amategeko akaza biboneka yuko abo akoreshwa ko batabishobora amategeko arashobora no guhinduka canke bakanayabangira so bwa mbere iyo babona bitanashoboka. Na cyane cyane twe muri Aboko turavuga yuko hariho ubundi buryo ko ayo mafaranga yoboneka. Reka ndabahe nk'akarero gatoyi nk'igisata cyo gutuma tumana kwa makuru murabona yuko naco nyene ari gisata kirimwo mu byo bavuga yuko kizokwiriza amafaranga amatagisi menshi arenze kuyo yahora akoreshwa. Iyo abantu babikoresheje ari benshi ucusanga abatanga kore baca baba benshi nubwo batangisha ikore rito rito usanga bya bindi umwe bagomba gushika ko urashobora kubishika ko urondeye uburyo ibyo kintu urondera kw'amakore cyo koreshwa n'abantu benshi ugaca usanga utoza amakore mato mato ivyo bintu birashoboka batarinze kuza barafata ngo barondere babandi bakoresha ikintu gusa bakeyi babandaje baze barabadugiriza ko kuko ibyo ico bitanga ni hahandi abo bantu baraheze bakabiheba none abantu ayo ma service bayahevye ivyo bidandazwa gahiba kuvyihereza y'amatagisi yo yazoheza vehe.
Pierre Nduwayo umukuru wa Abuko turacagerageza rero kurondera leta y'u Burundi kubijanye n'iryo duzwa rikabije gibiciro kugira ngo tumve nabo ico babivuga ko twerekeze muri Sweden ico gihugu kivuga yuko gishobora guha uburenganzira abapolisi bwo kuburizamwo abantu bashaka guturira igitabo ca Coran. Umushikiranganji wa mbere wa Sweden Ulf Kristersson yavuze yuko ashimitse ku uburenganzira bwo gushikiriza ibyiyumviro ari ngombwa ko buhaguma, ariko ngo bishobora kuba nkenegwa yuko hafata ingingo zigwanya abaturira ico gitabo ca Coran mu gihe biboneka yuko hari impungenge ku mutekano w'igihugu ushobora kubangamigwa. Abantu benshi baramaze guturira igitabo ca Coran ko mugaragaro muri ico gihugu ca Suède ndetse no muri Denmark, ibyatumye abantu bagirisha vucane cane mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati bigwiriyemwo abo mu idini rya Islam. Reka ubunaho duhe akanya mugenzi wacu Ive Bucana aducire ku mayange ingena byifashe mu nkino z'igikombe cy'isi cy'abagore ziriko zibera ku mugabane wa Australia.
Umwongereza kazi Lauren James yatsinze ibitego bibiri muri bitandatu kuri kimwe ikipe y'Ubwongereza yanyagiye Ubushinwa, bityo afasha Ubwongereza kubona itike yo gukomeza muri kimwe cy'umunani cy'amarushanwa y'igikombe cy'abagore. Ubwongereza bwarangije imikino yo mu matsinda buyoboye itsinda rya kane. Denmark nayo yabonye itike yo gukomeza nyuma yo gutsinda Haiti 2-0 muri iryo tsinda. Mu mikino yabanje ikipe ya Amerika ari nayo ifite icyo gikombe yabonye itike yo gukomeza biyigoye nyuma yo kunganya na Portugal 0-0 mu itsinda rya gatanu, aho Ubuholandi bwanyagiye Vietnam 7-0 buyobora iryo tsinda. Ku munsi w'ejo hazakinwa imikino yo mu itsinda rya gatandatu. Jamaica izahura na Brazil, no umukino Brazil igomba gutsinda byanze bikunze nibishaka kuba yakomeza mu gice gikurikiraho. Ubufaransa bwa mbere muri iryo tsinda buzahura na Panama ya nyuma yamaze no gusezererwa. Hazakinwa kandi mikino yo mu itsinda rya karindwi. Argentine yamaze gusezererwa izahura na Suede ya mbere, naho Afrika y'Epfo ikazahura n'Ubutaliyani barwanira umwanya wa kabiri.
Tuve muri uwo mugabane wa Oceania tugaruke muri Afrika mu karere k'ibiyaga binini mu gikombe cha Afrika cha basketball mu bagore nyene. Imikino yabaye uyu munsi yo gushaka umwanya muri kimwe cha kane, Gine yasezereye Angola ku manota 71-69, naho Senegal yari yatanguye nabi isezerera Misiri yaje guhabwa amahigwe ku munota ikaba yaje guhabwa amahigwe ku munota wayo ku manota nayo 71-60. Ubu hakaba hashize umwanya muto ya Mozambique na Cote d'Ivoire zitanguye gukina, hakaza gukurikira Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Izi rero muri izi zibiri zo mu karere yitsinda niyo izoheza igakina n'u Rwanda ejo muri kimwe cha kane. Abakunzi burunana namwe n'umwanya wa.